Tariki ya 20 z'ukwa gatandatu buri mwaka ni umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi. Uyu mwaka usanze Abarundi barenga 300,000 bari mu buhungiro mu karere k'ibiyaga bigari babayeho bati.
Nibazo byinshi cyane kuko umenga nta burenganzira buhari bw'impunzi buragaragara cyane. Kuko dufata nk'akarorero urashobora kuba wahungiye mu gihugu kanaka ugasanga ubayeho mu ruzitiro udashobora kujya inyuma y'uruzitiro.
Uwo ni umwe mu mpunzi z'Abarundi mu nkambi ya Nduta muri Tanzania. Naho impunzi z'abanyarwanda zahungiye muri Congo Brazzaville nta byangombwa zifite zibayeho zite. Ayo makuru n'ayandi ni mu kanya ntimujye kure. Amakuru yacu tuyahere muri Congo Brazzaville, aho impunzi z'abanyarwanda zisaga 800,000 ziri muri icyo gihugu zidafite ibyangombwa by'ubuhunzi nyuma yaho zamburiwe sitati y'ubuhunzi. Zivuga ko zihohoterwa cyane kandi ko zitataha iwabo kuko icyo zahunze kigihari. Iyi ni inkuru y'umunyamakuru wacu Arsène Severin uri Brazzaville. Murayumva mu ijwi rya Claude Ganza Munyamagana.
Imyaka ibaye 23 z'impunzi zicumitse mu nkambi ya Kentele mu birometero bibarirwa muri 30 mu majyaruguru mu rwa mukuru Brazzaville. Iyi nkambi ituwe n'abakabakaba 500 ariko abakimwe n'abandi bihumbi hirya no hino mu gihugu bahari mu buryo butemewe. Ibi bivuze ko HCR nta mfashanyo baha kuko na Leta ya Congo bambuye izi mpunzi sitati y'ubuhunzi. Theogene Akimu Rukundo n'umwe muri izi mpunzi avuga ko hari ibitaranozwa ngo batahuke kandi abapolisi badahwema kubahohotera. Aha turiho nk'abatariho. Utu tuzu mubona tutumaze mu myaka 23. Uburyo Leta ya Congo na HCR batwambuye sitati y'ubuhunzi ntibukurikije amategeko mpuzamahanga ajyanye n'uburenganzira bw'impunzi. Ntitwatahuka kuko ingabo za APR zatwirukanye mu gihugu nizo zikikiyoboye. Aloise Bayingano uhagarariye impunzi z'Abanyarwanda ziba muri Congo Brazzaville avuga ko abapolisi babahutaza cyane. Polisi turiraho cyane. Iyo hagize impunzi ifatwa bayibaza icyangombwa kandi byamaze guteshwa agaciro, babanza kumutera ubwoba ubundi bakamusaba amafaranga. Rimwe na rimwe bamwambura iby'agaciro afite byose. Hari abagore basaba ko abana babo bavukiye mu buhungiro bahabwa uburenganzira bwabo. Uyu n'umwe muri bugira ati:
abo bana bakwiye kugira kamwe mu burenganzira bwabo nabo bakabaha
na nonpausi parce que sont des acquisons les enfants des rois.
Ano ICR yadufashaga n'ikidufasha kuva mu mwaka w'2000.
I Brazzaville hari imiryango myinshi ikurikiranira hafi ibibazo by'izi mpunzi kandi saba ko zakwitabwaho. Alain Komba yobora umuryango umaze imyaka 5 ukorera izi mpunzi n'ubuvugizi, asaba ko hashyirwaho komisiyo yigenga igahuza izi mpunzi n'igihugu cyazo cy'amavuko kandi yizera ko amaherezo azatahuka. Mu gihe isi yizihiza umunsi mpuzamahanga wahari impunzi ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu, biraboneka ko HCR n'ubutegetsi bwa Congo bagishikamye ku cyemezo cyo kubambura sitati y'ubuhunzi.
Urakoze Claude Ganza Munyamagana. Tujye mu Burundi, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo yatangaje ishyirwaho ry'ibihano bishingiye ku itangwa ry'impapuro za visa ku gihugu cy'u Burundi, ivuga ko bwanze kwakira abaturage babwo birukanwe ku butaka bwa Amerika. Fidel Niyongabo nibyo tubwira.
Amerika yafashe ingingo yo guhagarika gutanga amaviza ku Barundi bose kiretse zihabwa abadiplomati n'abakozi bakorera amashyirahamwe mpuzamakungu bazo zihabwa barinze kwerekana ko baje mu kazi. Mu itangazo ryashyizwe ahabona ejo n'ubushikiranganji bujejwe umutekano bwa Amerika, bwavuze ko icyo cemezo cyatanguye gushyirwa mu ngiro igenekerezo rya 12 uku kwezi kwa gatandatu. Amerika ivuga ko ari ingingo yafashe kubera ko Uburundi bwanze kwakira Abarundi birukanywe ku butaka bwayo. Leta ya Amerika isigura ko yasabye akatari gako Burundi kwakira abo banyagihugu ibicishije mu nzego zo hejuru, ariko Burundi ntibwigere bwishura ku makete bwarungikiwe. Ijwi rya Amerika ryagerageje gucengetera muri leta mu Burundi ngo twumve umuco w'abarundi birukanywe, ariko abakunze kuduha makuru batubwira ko atabo bazi. Igisata cy'igifaransa ku ijwi rya Amerika nacyo cyaciye ku buserukizi bwa Amerika i Bujumbura mu ntumbero yo kumenya icyo leta ivuga kuri ino ngingo. Ariko gushika ino saha nacyo ubutegetsi bw'u Burundi buratangariza ambasade. Tuzobandanya tubariza ku ruhande rwa Amerika twumve ko hari icyo batangaza ku bijyanye no kumenya umuco w'abarundi babwirizwa gusubizwa inyuma uko bangana, icyo bazira, na ryari babwirizwa kuva ku butaka bwa Amerika. Muri icyo gihe Amerika ivuga ko ino ngingo izohaguma gushika u Burundi bwemeye kwakira abanyagihugu babwo birukanywe. Ino ngingo ishyirwa ahabona inyuma yaho ku munsi wa kane Amerika yari yatangaje ko yifuza ko imigenderanire hagati y'icyo gihugu n'u Burundi inaguka inyuma y'irahira ry'umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye. Amategeko ya Amerika avuga ko icyo gihugu kiramutse hari umunyagihugu akomoka ahandi kirukana, ibisa amezi 6 akaba yasubijwe mu gihugu ciwe. tagenze uko wirukanywe ahabwa uburenganzira bwo kubandanya ba muri Amerika mu mwidegembyo wose. Bamwe mu Barundi baba ku butaka bwa Amerika bakunze kumvikana basaba ubutegetsi bwa Amerika kwima ubuhungiro imiryango y'abategetsi bamwe bamwe babagiriza kuba bemeza ko atamutekano muke wigeze urangwa mu Burundi kuva mwaka w'2015.
Urakoze Fidel, turacyari mu Burundi abantu barenga 670,000 bakuye mu byabo n'imyuzure muri zone ya Gatumba bagiye kwimurirwa mu bindi bibanza. Leta iravuga ko yafashe icyo cyemezo imaze kubona ko ubokamwa n'imyuzure buri mwaka, bityo ikaba itabona uko ibacumbikira buri gihe. Eloge Willikaneza niwe wakurikiranye inkuru.
Aberekewe niyo ngingo baba muri site yitwa Garamango muri zone Gatumba komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura mu rengero rw'u Burundi. Batewe n'imyuzure yunyuwe n'uruzi rusize rwuzuye rurenga inkombe mu kwezi kwa kane uyu mwaka. Kuva icyo gihe byabaye ngombwa ko bimurwa begeranizwa hamwe ivyimfata kibanza kubera amazu n'imirima vyari vyatwawe. Umushikiranganji w'agateka kazina muntu Martin Izabandi yabatangarije ko leta izobimura mu minsi heze mu gihe yabashiriye imfashanyo. Bwana Izabandi yasiguye ko inzego z'igihugu zasanze akarere abo bantu babamwo gatera uruhombo igihugu cyose uko umwaka utashe.
Amazi ariko arahera uko twabikoze hariya mu kinama niko dushaka kubikora. Umuntu yarafise inzu n'imbaraga hema tumufashisha agena muri parisere iwiwe akaba yose bapangayi arashobora muri rwa rukundo gushyira ihembe iruhande kukurindira yuko ivyo bitungana nawe. Abazoba basigaye batagira aho baja tuzobereka dufatikanije n'intwaro tubereka ahantu tubashira mugabo hakindi. Ikindi nuko nkuko mwabikurikiranye leta y'u Burundi ishobora kwemera yuko tubandanya tuba muri mwarumvise yuko inama ije y'umutekano mu gihugu yasabye ko turondeye ikibanza mushobora kujamwo kitatwagwa. Ivyo navyo muzovyumve mubitegere ni kuneza yanyu kuko itwobatwa kuri twasubira mu ihumbi twuba kabisambuka ubwo buryo bwafasha ibindi bikorwa byinshi cyane.
Iyi ngingo yakiriwe neza na Augustin Hakizimana twari osite
ubura turabikeneye kandi turabyifujije nibaze badutore batujane abandi bari batujane n'ivyo tworohera nanjye kitumwa twabanze kunana no gutera igere kuko turahafye ibikoresho ngavuye mu kiyaga cyane cyo turabarovye turafise amaparsela aho nyene twaje tuva twagize amakenga ati nitwabiva iruhande tukaje hijya mbika tuzobaho gute rero twamaze kubona ko naho tuzoguma ngaha tuzoguma ari kwa kundi reka rero tuje mu minwe ya leta. Ibyo zokurikirana tuzobutuma bako uyu muvyeyi ariwe leta kandi tuzomugamburukira ibyo zadusaba tuzobikora ubu twashyizaho intayishize.
Eka n'abanyagihugu baganiriye n'ijwi rya Amerika niko babibona gusa bifuza bagasaba ko haba izindi ngingo mperekeza
kutwimurira ahandi byari ibyo bakadukura ngaha kwera ubuzima buri ngaha dufise ni bubi hama hahandi naho batwimuriye bwaha hanini twebwe twakwifuza yuko ngo dusubiza mu ngo zacu bakaturabira kija kibazo chatumye tuza mwaha muri buno buhungiro bakadusubiza mu ngo zacu.
Iyi ngingi irakenewe yo kutwimura mugabo ntibadusubize mu bibanza bigaragara inzu zaratembagaye abarafite ibitafari by'ibinombori n'ubudongo nk'ubu gusa ndi kutonyangako urumva rero nkaho nka twebwe abatumaze kugera kure batatubakiye naho duhungura co ari cyo kimwe twoguma mu maruswa n'ivyindiro dusaba batwimire batubakiye bongere badufashirize hajya nyine izo baturi
ko twimura byari byiza ariko ingorane kiriya kibazo nyene n'ubu kitushikanye ngaha batagitoreye umuti ni kwa kundi nyene tuzokwa muri za ngorane tembo ni byiza bihari bamaze gukemura kiriya kibazo gituma tuza ngaha bo twimura tukagenda muzacu kuko n'ubu iriya mvura izogwa tugaruke mba nuko twakora leta yebo tubakira nkamwe turabafaka akazi nta buryo dufite.
Hakizimana nabasanga ingingo ije hageze yafatiye ukuntu amagara y'abantu abangamiwe
turafite n'amakenga cyangwa ubwoba ko abana ngaha bashobora kudutangura kutugwarirako kwashi kuko umusonga hararara imbeho iteye ubwoba cyane uravye aho mperereye abana abakuze barabarakorora turashobora kwandura indwara zitewe n'imbeho nyinshi gucibwa mu biriho kuko indwara zisukuri kinshobora kubura uravye amatwari ati ntamatwari dufise kuva tuza ngaha tunyegera amashamba isuku nirishyemeye kumwe araranga hunde kararangaha mu gatonda yituma hajya kituma hajya umwana umwanda mukuru akagira hajya nyene bagafurira hajya nyene.
Abanyagihugu bari bimuwe mu turere babamwe mu kwezi kwa kane bose hamwe bari hafi 2,208 aberekewe n'ingingo yo kwimurwa burundu ni 600 n'amajana ndwina 666. Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Tariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu buri mwaka ni umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi ku isi yose. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ya HCR ryerekana ko mu kwezi gushize impunzi z'abarundi zirenga 300,000 zari zikiri mu nkambi zitandukanye muri Tanzania, Uganda, Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mwaka usanze abo babayeho bati umvuko bahungiye mu nkambi ya Nduta muri Tanzania baganiriye na mugenzi wacu James Joven.
Musi mkuru w'impunzi ugeze dufise ingorane zitandukanye hano mu nkambi yacu kuko ibibazo dufise ni byinshi twafise ubukene bw'inkwi twashobora kugenda kwivuza ugasanga turabuze imiti umuntu adafise ayo mahera yo kujya kuyigura ugasanga aragize ikibazo agwariye muhira no gufarapfuye cyangwa ugasanga n'ubufise ingwara ishobora kugenda kuvurirwa hanze y'inkambi ugasanga arabuze ukuntu agenda bivanye n'ukuntu batamurekura cyangwa ngo bamwandikire urukaratasi rumwemerera gusohoka inkambi yo kugenda kuvurirwa hanze y'inkambi ugasanga benshi baciye bapfa
umunezero wowe twari tufite ngo ibibazo ntibigira nte ntibihera ibibazo bigumamo icyo kibazo rero gito kivuga nuko hari n'ibintu bitagize babwiye ko batoza kurabana ngo ntibagarutse hari mu mwaka uheze ikibazo cinzi wabashije kuherako ndabika ndafite agatike ndagasabanye bakampaye mu kwa gatatu hakari ugomba guhera abandi basakariye ndi ku rusengero hari ubikinda nk'ubu nyene sanga amaze kubasakarira bamaze kubasakarira bavuga ko bazogaruka urumva ntibagize ne ntibagarutse gushika naho inzu ubuga nk'imfura iguye nawe uruntu wose kuva by'ukuri ko ndi impunzi by'ukuri cyenda aje mu mashami hari yepfo bamagatike ndagaruka kuyibyara asatije hiyo ruguru nayo imaze gutona nk'inshuro zirenga standards Vimburi kigwa ndandika n'intuze ya nagapapuro kandashiya mu gasandugu antangishinegeze ndo
ubuzima bw'impunzi tuko turaraba bwishi bumwe bwifashe nabi kuko tuko turaraba nk'ubu uye ubuzima bw'impunzi dufise inzu zito zito cyane kandi tumaze kuba dufise inzu badusohoye baduhaye zirimo ibyumba bibiri ibyo byumba bibiri aho kurondera ntahariho ntabikore dufise rero bimaze kumera uko uburyo mu gisanga atagishashe usanga ari ingorane nyene kabisa tuko turasaba kujyanye bijyanye n'umunsi mukuru w'impunzi ko botwongereza amazu kabisa amazu ni makeya inzu ni zito zito cyane
n'uwo munsi mukuru abantu benshi no kuvuga benshi mbere benshi gusaba benshi bari bawuzi umuga harimo n'abata umenya kubera ku bintu nyine usanga umengo biragoye ku byerekeranye n'indya hanini mbere ukuntu ndayibona kandi no kuba umunsi mukuru wabaye nibyo mugabo umva natwe ntibyatunezereye neza kumva umunsi mukuru wabaye mugabo ntihagire n'akantu tuvuga ati tituraroza ujye umunsi mukuru uri kumwe n'abantu n'isabo turi kumwe ni n'agafashanyo kabonetse akaduhera hamwe nyine nk'impunzi ni ukuvuga rero uwo munsi mukuru nawo ntiwatunezereye neza ko twakora turi muhira n'abafanyi twa karose nta umva ntibyatunezereye neza
ngorane umuntu duhura nazo ni nyinshi cyane egome kuko usanga ubuzima budabandanya bugenda imbere neza kuko usanga umuntu nyene ari impunzi ntagira isanzure umuntu kugira ngo ashobore kwiteza imbere nka twebwe impunzi impunzi ibibazo duhura navyo ni kutagira umwidegembyo wo kugenda kurondera utwo dusanzwe tugira gute dusanzwe dukeneye na cyane cyane mu iterambere nk'iterambere abana bacu canke iterambere ry'imiryango nyene ugasanga nyine turi ahantu tubaho nyine twugarijwe turahura n'icyo kintu egome hamwe nubwo dufashwa cyane mu bintu nk'ifungurwa ariko hariho amagara y'umuntu nayo nyene kandi usanga tubangamiwe cyane egome nk'umunsi mukuru w'impunzi cyo nasaba nk'impunzi bagenzanje zigenzanje nyene nasaba yuko twushobora kwiyumvamwo amahoro muri twebwe ubumwe n'umunezero n'urukundo bikaba hagati muri twebwe kugira ngo dushobore kugiriranira amahoro tukiri inyuma y'igihugu maze twinjiye mu gihugu bishobore gucimbataza amahoro twabayemo inyuma y'igihugu tuyinjize mu gihugu cya twibarutse
cyangwa gusenya ugasanga umuntu aragize ingorane iyo yagiriye gusenya cyane cyane abakenyezi n'abigeme kandi naho ikindi ku bitaro ugasanga ntituvuwe neza imiti turonka ntikwiye waba urwaye malariya bakakwandikira katayo urwaye kandi ibimenyetso byose byumva ko ari bya malariya bakaca baguha paracetamol kandi zitavura malariya ni ukuri tuvuga ko umunsi mukuru w'impunzi ushitse kweri dufise ibibazo ikibazo kijyanye n'umutekano si cyane nta mutekano dufise ukwiye kuko urashobora dufatiye nko ku masoko nk'ubu isoko bayugaye none umva tudosuma utunyanya hehe na gatunguru tubikura hehe urumva n'umutekano muke ku munzi canke umuntu yarafise utwashara yahora dandaza urumva ubu bigiye guhagarara umva n'uwo rusa umutekano mwiza
umunsi mukuru w'impunzi ku isi nibazo byinshi cyane kuko umenga nta burenganzira buhari bw'impunzi buragaragara cyane kuko dufata nk'akarorero urashobora kuba wahungiye mu gihugu kanaka ugasanga ubayeho mu ruzitiro udashobora kujya inyuma y'uruzitiro namana inyuma y'uruzitiro nahabe abene gihugu baho hantu rero muri cyo gihe aba impunzi zicazibaho mu muzingi zitagira ico zifasha zitegemeye nene zirindiriye nikiba zifashiriza muri uwo muzingi honyene mugata afisha adashobora kuronka uburenganzira bwo kujya kwironderera nawe avuga ati nubwo ndi impunzi ndafise uburenganzira bwo kuza kurondera ifungurwa nshobore guhindura ndiye uno musizi ejo ngizi acaguma muri uwo muzingi nimba muzanira ibijumbo azaguma givyo bijumbo imyaka yose azoba ngaho ahantu nimba ari ubushaza azoguma givyo ubushaza n'ubufu imisi yose azoba ngaho ahantu azokugira ahindura ifungurwa ku byukuri nari nipfuza ku mashirahamwe arongowe muri hasere ajejwe impunzi no kwipfuza cyane ko yoje ahamwe kugira ngo atore ikibazo cy'impunzi umuntu yahunze ntagumane ibibazo yazananye yahunganye ntace azakongeramo n'ibindi ngo bitume no gusara ashobora no gusara mu mutwe kuko ahageze ntavuye ntagiye nari nipfuza yuko leta yoba yaratwakiriye yoduha uburenganzira tugatembera tukaza kurondera kugira aho umuntu azoba ari mu buhungiro hose yumve nayo ko ari umuntu nk'abandi
hari umuntu arose utuntu bakamurara ko urumva nyine usanga ari hatari ari nk'utwo bagufashishije ugashusanga nyine urumva nyine n'utwo baguhaye turaheze barakwivye barakwishe nabi kuza nayo mahera ngo wagiye kuyora ugashusanga kandi cyumengo twari gufuma umengo twakwigumira ino mu mutekano cyangwa cyambona yuko kwera uwo munsi mukuru w'impunzi nuko twari twanawumvise nuko twakiza amagara make mugababaye badushikije kuba bashike hiyo kuza kuwumviriza urumva nabo nyene ehego bakoze je kubera ntumvise nyene yuko kungene ndarose ingufu zo kujyayo umva abandi bagiye mugabo ntango urade
cyane twifuza twebwe dusaba yuko ego twumvise yuko ino habaye umunsi mukuru w'impunzi mbwa twebwe twebwe nubwo tawugiyemo twebwe ntitwawunezererewe kubera yuko twebwe dusanzwe turi ngaha tuhatantuze dufite imitamibereho myiza dufite hano kugira ngo rero twebwe ikintu ibintu bibera mu ntuzenya mu Burundi abo batware baraye batwawe baraye batowe twebwe icyo dusaba yuko natwe nubwo mu gihe tujya ati turahungutse bo dufatanye nk'abantu nyene basigaye mu ntuzenya bakadufata nk'ujya nk'akujya ko nyene bagafata nk'abarundi ko twa tugiye mu gihugu cyacu cy'amavuko bakadufata nk'abandi basanga sanzwe iyo ubwo rero ku buryo nk'abo babifuza guhunguka nabo batabifuza guhunguka yuko umubyeyi wacu yuwe na leta yuko bakomeza kudufasha nk'uko nyine basanzwe badufasha
muri rusange ubuzima bw'impunzi bwifashe neza ariko si mu bisata byose kuko ugerageje kuraba nko mu gisata kijanye n'amagara y'abantu aho hantu haracari ikibazo kuko abantu benshi baragwara indwara ariko bagiye ku bitaro usanga ku bitaro atamiti hari benshi bigatuma benshi bashobora kugwara bagapfa kandi bashobora kuvugwa tugerageje kandi nk'abantu bafite indwara zitandukanye kumbure zishobora bishika ko bashobora kugenda kuvurirwa hanze y'ikambi nk'iza Bugando n'ahandi usanga icyo kibazo kwereka itihutirwa ndetse benshi bakasiga n'ubuzima kandi ugiye kuraba nk'ibintu bijanye n'ibikoresho kuva dushika hano mu ikambi twaronse ibikoresho rimwe gusa tukinjiye gushika ino saha rero ibikoresho byaraheze kandi ugasanga ni kirumara mu buzima bw'impunzi kindi naco tugiye mu bintu bijanye n'uburaro inzu twahawe n'into ugasanga umuryango nawo guma wiyongera bikaca bituma ko nubwo ushaka kuvuga ati ngo henge niyongure ko gatoyi ibintu byo gusubira ibisakazo bikabura ko usanga mbere na yandere y'ugwaruka igenda itituka bivanye n'ukuntu ababyeyi bamwe usanga bataha baborewe ugasanga bamwe no kurangura amabanga y'abubatsi bariko barayarangura abana babona urumva ko ari ikintu kitameze neza ikindi kijanye n'ubuzima bw'impunzi ahandi twosiga inyuma ku kintu kijanye ni kuronka ibintu byo gutekesha tuvuge nk'inkwi ni ikintu kwere kibangamiye ubuzima twatwe bw'impunzi hano kuko ugerageje kugenda inyuma y'ikambi bamwe barahasiga ubuzima abagarutse kuko nta mugambi n'umwe hari wo kuvuga ati bo dufasha kugira dushobore kuronka inkwi narigi inkwi aho ziva ari kure cyane turegeza kumaza gusohoka ikambi
je ndifuza ko mugihe abagiye amashyira hamwe akorera mu gihugu cy'u Burundi ko yabafata munda akaberekana bo ko ari abantu nk'abandi akabereka ko icyo bahunze cyaheze nimba bateka ubwoba ubuzo batera ubwoba akavuga bati camu genda nga na muhiture hanyuma babatunganirize ndetse no kubafasha bashobora kubafasha byimva mutima babone ko basubiye mu muryango wabo babone ko bagiye kuronka amahoro bari bahunze babona ko atamara bafise babone yuko amahoro yasasagaye cyo gihendo subira guhunguka igihendo subira guhunguka ico nize ngaha aye no kubana n'abantu batandukanye imico yose narayize twabanye n'abantu batandukanye gose mu gihugu cy'u Burundi tuzokwiga kubana no mumwe wari wese kuko azo barabarankundi nkanje kandi tuva no mu gace kamwe ndetse nabuva mu ntara zose ahantu hose ntara yose nojamwe narize kubana n'abantu bitandukanye naho nahoramba
emwe atubajije ikibazo kijanye naco n'umutekano umutekano hari mu ikambi mu vyukuri wifashe neza ariko kimwe kimwe urahungabana bivanye nuko tumva kumwe kuko nga cyane cyane ugiye kuraba nk'ubuzima bw'ikambi amasoko amaze kugagwa twebwe ibyo turonka turonka injya z'ubwoko bumwe byasabwa kuko twebwe n'ingurube urashobora kuyikabira byasabwa ko dushobora kugira ane gukabigwa ifungurwa tugize ngo tugende gukaba ufatiwe hanze bamwe bacagenda gufungwa bakamara y'amezi atandatu n'ibindi bari bagaherera mu gasho bagasinzigarizwa n'ubuzima umva mu cyo gihe twovuga ku mutekano wifashe neza ariko muri rusange migenderanire hagati ya twebwe na bene gihugu ba Tanzania migenderanire yari meze neza nubwo bamwe bamwe nga ntituvyumva kumwe kindi kibazo mwatubajije kibazo c'indero y'ugwaruka mu vyukuri indero y'ugwaruka yatitutse na cyane cyane ugiye kuraba ukuntu nk'ubu twari mu kiza cha corona amashuri atiga no kubwira ko benshi bazosubira ku ishuri bamwe barabaye abakenyezi abandi abagabo kuko bamwe ariko batwara inda z'ishushu ku bwinshi cyane no kuvuga indero yatitutse abigeme basigaye batamasaba bigombeye ntibacumvira abavyeyi kuko kari umwigisha yaragorora umuvyeyi akagorora ariko mukubera birirwa muhira bamwe baragenda iyo bagiye ugasanga muhira indero vraiment yatitutse rero uri kurambaza kazoza kimunzi mu gihe twaguma turi munzi vraiment ndabara ko kazoza kabana katazo bakameze neza
indero y'ugwaruka ubusinziza kubera amashuri yahagaze benshi birirwa barayerera bagenda mu mapori abandi nugukina umupira umva indero sinziza hukumbu umwana ntarangwa muhira ntatumwa bamwe bahebye n'ishuri bavuga ko batazosubirayo niyo amashuri yatangura indero ubu sinziza kugwaruka kubera ico kita ca corona kuko benshi ntibagitumwa ntibacumva umva basa nk'ukumenga bari hebye nyine by'amashuri vyarahebye busa nk'abantu menga turaboshwe kuko bamaze kugariyo soko canke bakatugarira kudasohoka inkambi kugenda kwironderera urumva ibyo byose ntibiduhumuriza si ibintu biduhumuriza mu buzima bwacu yaba bishoboka botungururiza handi hantu kugira tubeho neza nk'abandi.